Ubushikiranganji bujejwe injira ry'uburundi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko bw'uraruka inkino n'imico comme bwatunganije kuri wa kane uruganda rwo kurabira hamwe aho umugambi w'injira ry'uburundi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko ugeze ubwo uruganda rukagugura n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kucivugira kiti turi kumwe twese duharanira inyungu z'uburundi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko mu ijambo ry'intangamarara ryashikijwe n'umushikiranganji Ezekiel Nibigira avuga ko kugira ngo imigambi y'iterambere itunganywe muri uwo muryango ishikire abarundi bose ubushikiranganji arongoye butobishobora bwonyene ari nacyo gituma hatunganije iyo nama kugira ngo abafise ico boterera bose babone umuco kucokogwa kugira ngo Burundi bushobore kwipanga neza
iryo hangiro mwaduhaye ntitworishika ko twenyene kuko dukorana n'ubundi bushikiranganji tugakorana n'izindi nzego abonabo bikaba biboneka ko aribo bamba baje mu manama ariyo twita dereunion sectorielle bamwe bose mu byo bajejwe nyene ico bahira umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi uca mu kibiri utazi ugaca inkono utazi natwe nitwifuje ko abagize inzego shasha z'igihugu baca mu kibira batazi ni naco gituma iyi nama yo ku rwego rwo hejuru yatunganijwe kugira ngo itange umuco kuri bimwe bimwe bizofasha kugira ngo twipange neza mu karere kandi byo twifuje dushobore kubigerako inzego shasha ni ngombwa tumenye inyifato tugira imbere y'iyo ntumbero twahawe na nyencubahe mukuru w'igihugu cacu c'u Burundi abarundi bagiye muri bene ayo manama dutegerezwa kumenya intumbero y'igihugu c'u Burundi
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba yamenyesheje ko ubwo ruganda rakajyo keza kugira ngo bari ngaho bashobore kurabira hamwe icyo Burundi bumaze kwunguka muri iryo shira hamwe mu myaka 13 rimaze ni muri uwo muryango
muri umwe herero muzoronka kandi akajyo ko kwibaza kubaza ibibazo no gutorera inyishu ibijyanye no gushyira mu ngiro imigabo n'imigambi y'ishira hamwe mu mwanya muzomara ngaha abitavye bino bikogwa Mahamagariwe gukubita agatima mpembero ku ntambwe Burundi bugeze ko mu myaka 13 bumaze bwinjiye mu muryango w'ibihugu bigize Afrika mu buseruko mutibagiye ivyabugoye no muti wotoba kugira ngo bifate intumbero ibereye hamwe n'ivyokorwa muri kazoza kugira ngo Burundi buronke ikibanza kibubereye mwishira hamwe mu myaka 13 Burundi bumaze mwishira hamwe rya Afrika y'ubuseruko turafise ibitari bike twa kwishimira aha twovuga nk'ibijanye n'uruja n'uruza rw'abantu n'ibidandazwa ivyo bikaba bishoboka kubera ko dufise amabarabara duhuza kandi meza nta gihugu na kimwe kigize ishira hamwe Umurundi atoshikamwo kubera kubura ibarabara camwo. Ico kikaba arico turusha ayandi mashira hamwe y'iyindi miryango y'uturere iri mu mugabane wa Afrika. Tuboneyeho akajyaho gushimira igihugu kibanyi cha Tanzania kitahengeshanije kuba umubanyi mwiza. Turashima cyane ko muri iki gihe twugarijwe n'ikiza cha corona virus igihugu cya Tanzania kitigeze cyugara imbibe kanatsinda murazi yuko irembo ryacu mu kuzana ibidandazwa riri kwibahari Indiano dusomira rero mu gihugu cya Tanzania none turagishimira kubona citwararika ukubaho neza ku Burundi n'abarundi na cyane cyane mu bijanye n'imigenderanire Burundi kandi burashimishwa n'intambwe igisata cy'ubutungane mu ishyirahamwe rya Afrika y'ubuseruko gishyitseko. Sentare ijejwe imanza mu ishyirahamwe yarakoze birashimwa aho yashoboye gutunganiriza igihugu cyacu mu manza zitari nke cyari cyitwariwemo. Aha tuboneyeho akanya ko gushimira abashingwa manza b'Abarundi badahengesha nyakwerekana ubuhinga budasanzwe igihe cyose bahamagariwe guhagararira inyungu z'igihugu cyabibarutse mu gisata cy'indero Burundi buramaze gutera intambwe igaragara ariko abitavye ibikorwa by'uru ruganda murasabwe gufata kanya gakwiye kugira ngo mwiweze intamba mwizitera ubusumba sumane haba mu ndimi zikoreshwa mu kwigisha ivyo hinduka canke ivyo hinyanyugwa kugira ngo imikangara n'imiyabaga yacu yame irakarorero mwishira hano nitwa kwirengagiza intamba mwibonekeje kandi zitatore gumuti byaragaragaye ko hari ubusumba sumbane kubijanye no kuroswa kazi mwishira hamwe rya Afrika buseruko aho biboneka ko abarundi badaserukiwe bikwiye abitavye ibikorwa muri Uganda mukamusabwe guca ico kibazo irya nino kugira ngo kironke inyishu irama kuko mwishira hamwe nta mwana n'ikinono.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba yamagariye abarundi bose gukura amaboko mu mpuzu ngo bakore bivuye inyuma kugira ngo bashobore kuronka ico bajana nabo muri uwo muryango.
Dusabwa twese gukora twivuye inyuma kugira ngo twubake ishira hamwe ry'akarorero kandi yiyubashe rishobora guhiganwa n'ayandi mashira hamwe y'utundi turere kandi rigatahukana ikibanza gishimishije. Kugira ngo dushike kuri iryo hangiro abarundi bose bakwiye kwigishwa no gusobanurirwa ibijanye n'injira ry'u Burundi mwishira hamwe. Icyo umurundi wese yoterera nico amategeko amwemerera. Mwishira hamwe ry'umuryango wa Afrika y'Useruko harimwo abakozi. Muri EAC harimwo abadandaji bahabona. Hariho abazi kurondera ifaranga. None twebwe abarundi tuzoba abakozi ryari, tuzoba aba businessmen ryari, tuzomenya kurondera ifaranga ryari. Tumenye yuko atavyizana birarondegwa. Ahandi leta itunganiriza abatunganye bakora bakinjiza mu kigega umukozi agakora kandi agahembwa kuvyo yakoze. None nk'ubu twovuga ngo tunganishe imishahara n'abandi bo mu bihugu bigize akarere mubona leta y'u Burundi amahera yo yakurahe kandi abarundi dushaka kurya twicaye ataca twinjije mu kigega nta utera imbere yicaye. None twebwe icyo dukora mu Burundi dushaka kugwanira ibyicaro kugira ngo twicare hanyuma duhembwe. Izo n'ingendo dutegerezwa gusezerera. Tumenye yuko twinjiye muri uwo muryango wa Afrika y'ubuseruko kugira ngo natwe tugire icyo tubamarira nabo bagire icyo batumarira. None ubwo ntitwaba twishinga kwidoga dushaka icyo batumarira gusa natwe atacyo twabamariye dushora ibingana iki? Ubwo twebwe si twebwe ahubwo twabaye isoko aho nabo botubera isoko. Ibyo byose nibaza gutegereza kwibaza. Duhindura ingendo niho tuzoshobora kuba koko muri uwo muryango tutidoga.
Ugo ruganda ruzomana iminsi ibiri ruriko rubera imutumba mu kigo cy'ubunywanyi cyo muri komine ya Kabezi.